Oh yeah.
tunasema maandamano ya amani. Ni maandamano ya amani.
Yoko, say you are in the middle. Yoko! Yoko!